Kaka,
ana gidan sama an ta kaka,
ban wasa jinjin.